East Records.
Na sao jiki, nan tawye ha.